ngari ijambo ryabuza abisirayeli ryababuza kuzokubakana n'abakobwa n'abagore bo mu bundi bwoko no kuvuga batara abisirayeli hari abantu baca babifata uko nyene bagaca bumva ko muri ya moko yacu hano twibereyemwo dukuye kubikora uko nyene ntihakagira abantu badasanga ubwoko bubakana mbere ugasanga abakristo bamwe bamwe barabihagarara ko barakaze gose ntibabone ko yaramaca kubiri bariko barakora baragenderamo icatuma Imana ibuza abisirayeli kubana n'abakobwa n'abagore badasangiye ubwoko nabo batara abisirayeli ndagushimiye wewe uri kurakurikirana kino kiganiro kandi ndaguhaye ikaze dia cher niyo nizigiye ndabandanya kubaganirira ku majambo y'Imana mu kiganiro giheruka naravuze ko Imana yaduhaye ububasha bwo guhitamwo kandi ko dutegerezwa kubukoresha tukaba abantu bakora ibikogwa byiza biza ni byiza aho turi ntituba abantu bitega ku Imana izo dukorera ibintu byose kuko ari ivyo Imana yadutumye ivyo dutegerezwa kuvyitwararika tukabikora dushobojwe nayo Imana iraganje nivyo ariko yaraduhaye natwe ububasha bwo kuganza buri munsi y'ukuganza kwayo no kuvuga ko tudakoze hari ibintu bitazoba kandi ivyo Imana ntacho biyibwiye izobireka maze inkurikizi z'ubugaba bwacu zidukoreko naho twobe ibigaba twinyegeje mu vy'impemu muri za mvugo Imana izobikora Imana irabibona Imana irabizi ugasanga mu kuvuga gutyo turiko tunyegezamwo notre responsabilité ukudakora ico twategerezwa gukora ivyo ntibizotuma Imana itugirira kagongwe ngo guhitamo nabi kwacu ntikudukoreko nico gituma nkuko nabivuze dukuye kuba abantu bashize umutima kugukoresha ububasha Imana yaduhaye bwo guhitamo ivyo dukora maze tumurikiwe n'ijambo ry'Imana tugakora iby'Imana ishaka ntituba abantu bari passif abantu menga barindiriye ko ibintu byikora muri kino kiganiro ngiye kuvuga ku ngorane imwe ishobora gushika iyo abantu bariko barahitamwo ivyo bakora ni ngorane yo gufata ubugaba bw'umuntu uguhitamwo nabi k'umuntu akagomba kukunyegeza mu ijambo ry'Imana akabeshera Imana akitwaza Imana ariko ivyo ariko arakora by'ukuri bidasa n'ivyo Imana ishaka ivyo muramaze kuvyumva hari abantu washaka n'ibintu bigaragara ko ari ivyaha bafise ukuntu bagomba kubisigura bitwaje imirongo yo muri Bibiliya ugasanga barayihinyika canke bagatora karongo ngaha na kandi hariya kugira ngo bize mimera nk'ibisigura uguhitamo nabi kwabo byumvikane kumenga n'ikintu ciza muzovyumva bamwe iyo muganiriye kubijanye n'ibiturire hari habavuga ngo na Bibiliya iravuga ngo umunyabwenge n'umuntu yirinda ingorane ngo akangwayibonye kiri kure akarondera nyera gakoresha akantu kubwenge kugira ngo ashobore kurengana ariko buriya ubwenge Imana ibiri kwiravuga si ubwo bwenge bwa hano mwisi bwo kumenya ingene kwepa kwepa muraze ko Bibiliya ihindukira ikavuga ko hari ubwenge buturuka ku bantu hari ubwenge buturuka no ku madayimoni ubwenge buratandukanye ni viza ko tumenya ubwenge tuba turuko turavuga ubwo ari bwo maze duheze niba tuvuga ubwenge bw'Imana vy'ukuri tusunga ijambo ry'Imana tutariko turarihinyika tugomba gusigura ubugaba bwacu reka twisunga amajambo ari mu gitabo c'abalewi igice ca 24 guhera ku murongo wa 13 n'umurongo wa 16 murantunga guhera ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 16 muri ako gace harimo amajambo yerekana ivyaha bimwe bimwe washaka sa ku gace gusa cyo gice cyose ivyaha bimwe bimwe mu mategeko Mose yahaye abisirayeli ningene vyategerezwa guhanwa aka gace rero mvuze kavuga ku caha citwa kurogota canke ugutuka Imana mu majambo make kavuga ngo uwuzorogota ku Mana aze yicwe igihano cyo gupfa nico cari carategekanijwe ku muntu atutsi Imana canke ku muntu arogose ku Mana igice cya kabiri dusoma ni mu bami igitabo ca mbere c'abami igice ca 21 duhereye ku murongo w'8 gushika kuri 14 hari inkuru ibabaje cyane y'ibintu vyakozwe n'umwami yitwa Ahabu hamwe n'umwami kazi wiwe yitwa Yezebeli uwo mwami yararongoye Abisirayeli babikorera umugabo yitwa Naboti. Muri iyo nkuru mu majambo make, umwami yagomwe itongo rya Naboti ryari risanzwe riri hafi y'ikirimba cy'umwami, acara musaba ngo arimugurire kugira ngo umwami arigire igiwe maze ashiremo icibare ciwe. Ariko Naboti ntiyabimwemerera, aravuga ati ntivyo ukunda yuko ngurisha ishamvu y'abasokuru. Hanyuma uwo mwami biramubabaza, acaragenda muhira babaye cyane ku kirimba. Umwami kazi amubajije ivyabaye, aramusigurira ivyarivyo, aravuga ko ari Naboti yanse kumuhitongo ngo arigure. Umwami kazi acanabwira ati ariko nta nisoni, urashobora gushavuzwa n'umuntu muto nk'urya ngo nuko ataguhaye itongo ngo urigure? Ati ivyo bindekere ndakwereke. Uyu mwami kazi acaragenda ararondera abantu b'ingesombi baza kwagiriza Naboti ko bamwumvise ariko aratuka Imana kandi ariko aratuka n'umwami. Baca barabikora, baraza baramuhamagara baramufata. Abo bantu baca baraza baramwagiriza, baravuga ko bamwumvise ariko aratuka Imana kandi ariko aratuka n'umwami. Hanyuma kubera amategeko yavuga ko umuntu akoze ico caha yicwa, abantu bari bahari baciye batora amabuye, baca baramutera amabuye Naboti baramwica. Hanyuma wa mwami kazi acaragenda arabwira umwami wiwe ati ingorero rya tongo urishikire, mpeze ndabe Naboti ngene akubuza kurishikira. Murumva iyi nzira umwami kazi yakoresheje, yarondeye ikintu gisa nk'ukumenga ijambo ry'Imana riragishigikiye. Umuntu yatutse Imana, umuntu yarogose yicishwa amabuye. Acarondera abantu baza kwagiriza Naboti ico caha nyene kandi Naboti atacaha yakoze. Abantu bari bahari urya munsi Naboti yicwa bagiye bazi yuko ivyakozwe arivyo vyari bikwiriye. Bagiye babona umenga urya mwami kazi Yezebeli arubaha Imana, ico yakoze kirahwanye n'ico ijambo ry'Imana rivuga. Ariko mu vyukuri kwari ukunyegeza ubukozi bw'ikibi bwiwe inyuma y'ijambo ry'Imana. Bijya bintu yakoze byari ibintu bibi cyane mu maso y'Imana, kuko kara karenganyo kuri Naboti. Subiye inyuma gato, icatumye Naboti yanka kugurisha rya tongo nuko mu mategeko ya Mose cazira ko itongo ry'umuryango rigurishwa hanze y'uwo muryango. Imana yari yarabibabujije, yarabasaba ngo n'ugurishije agurishe ku muntu wo mu muryango, kandi uguze itongo ntiryaba igiwe burundu. Hariho imyaka yari yemerewe kurikoresha, iyo myaka iheze ryaca risubira kwa nyenege. Naboti ico yakoze ntikwari ukugarariza umwami, kwari ukumvira amabwirizwa amategeko y'Imana. Igikogwa c'ijambo ry'Imana suku tubera igisaka tunyegezamwo ububwe gito bwacu. Ni kosa rinini cyane ufata uguhitamwo nabi kwacu tukakunyegeza mu ijambo ry'Imana. Naravuze mu kiganiro giheruka ko hari gihe usanga abakristo bamwe vyabagoye ivyo bari gukora bakabituma Imana, ugasanga bariko bakoresha imvugo ivuga ngo Imana niyabishaka bizoba, Imana irabibona, Imana izobikora. Iyo mvugo utiyumviriye neza womenga ni imvugo y'umuntu yubaha Imana, womenga ni imvugo y'umuntu atahura ijambo ry'Imana. Aha sindi ko ndavuga babandi babivuga, ariko mu vyukuri ari abantu bari responsable, ari abantu baheza bagakora ivyo bategerezwa gukora. Aha ndiko mvuga babandi binyegeze inyuma y'iryo jambo nkuko womenga ni imvugo rukristo, ariko mu vyukuri bariko banyegeza ubunebwe bwabo, ubugaba bwabo. Aba ni babandi aho gukora ico bategerezwa gukora baguma biteze ko Imana ikibakorera. Ugasanga ukuntu babivuga umenga ni ibintu by'ubugororotsi, umenga ni ibintu by'impwemu, mugabo mu vyukuri ari ubugaba, ari ukudakora igikwiriye muri uwo mwanya. Ijambo ry'Imana si gisaka twinyegezamwo kugira ngo ubunebwe bwacu ntibuboneke, ahubwo biboneke ko turi abantu b'impwemu. Si cyo gikogwa Imana yari ifise mu byifuzo byayo no mu mugambi wayo igihe yahishura amajambo yayo. Ijambo ry'Imana ni cirore twirabamwo kugira ngo ububwe gito bwacu buje habona, tumenye ibyo turiko turakora bitari byo kandi iryo jambo ry'Imana nyene rimeze nk'ijuri ridukankamira kugira ngo ubwo bube gito tubuhagarike. Ntidufate ubugaba bwacu ngo tubunyegeze mu ijambo ry'Imana. Aho tuba dukoze icyaha kibi cyane kuko abatubona abatwumva baca bitiranya izo ngeso zacu zitatunganye n'ijambo ry'Imana n'Imana. Tuba turiko turatukisha Imana. Ijambo ry'Imana n'umwigisha atubwira ibyo dukwiye gukora akadukosora iyo dukoze ibitari byo. Tukumva dutewe intege iyo dukoze ibigororotse. Nico gituma mu guhitamwo kwacu dukwiye kwitwararika cyane ikibanza duha ijambo ry'Imana. Ntidukwiye kwiyemeza ibikwiriye twebwe mu bwenge bwacu no mu mico yacu ngo duheze tuce tuja muri Bibiliya kurondera amajambo bishigikira. Dukwiye kuja muri Bibiliya tugiye kurondera ico ijambo ry'Imana rivuga, dusanze rihwanye n'ico twipfuza aho n'amahoro, dusanze ridahwanye n'ico twipfuza canke n'ico dukunda canke n'ico imico yacu notre culture ivuga, duhitemo gukurikira ijambo ry'Imana tureke ibibindi byose mpejeje kuvuga. Aho niho uguhitamo kwacu, aho niho ibikorwa vyacu biheza bikagendera ku rutonde kugushaka kw'Imana. Hari igihe twihenda ngo turiko dukorera kuri Bibiliya ugasanga mu by'ukuri twafatiye ku karongo kanaka ntiturondere gutahura ubutumwa bwose rusange. Ivyo Bibiliya ivuga hari igihe bisaba ko umuntu yitonda kugira ngo abanze asesangure amenye neza icyo ijambo ririko riravuga. Iyo habayeho kwihuta turashobora kuyibeshera tukayivugisha ivitavuga tugaca dufata ingingo zifatiye kuvyo twatahuye kandi bitari byo. Hari ijambo akarorero notanga, hari ijambo ryabuza abisirayeli ryababuza kuzokubakana n'abakobwa n'abagore bo mu bundi bwoko, ni ukuvuga batari abisirayeli. Hari abantu baca babifata uko nyene bagaca bumva ko muri ya moko yacu hano twibereyemwo dukwiye kubikora uko nyene, ntihakagira abantu badasangiye ubwoko bubakana. Mbere ugasanga abakristo bamwe barabihagarara ko barakaze gose ntibabone ko yari amacakubiri bariko barakora baragenderamo. Icatuma Imana ibuza abisirayeli kubana n'abakobwa n'abagore badasangiye ubwoko nabo batari abisirayeli vyategwa nuko amoko ya kiriya gihe yasenga ibigirwamana. Nti Imana yari yiyeretse abisirayeli gusa, ntiyiyeretse abamoni, ntiyiyeretse abaheti, ntiyiyeretse abanyakanani bari abantu bari babakijije babakikije abafilisitiya n'abandi. Kandi kubera ari amoko yandi yasenga ibigirwamana ukoze ikosa ryo kubakana n'umugore wo murajya moko baza bazanye ibigirwamana vyabo. Ivyo murabizi musomye inkuru za Salomo yararenze kuri iri tegeko aragera n'igihe ni Yerusalemu basanga huzuye ibigirwamana ibicaniro by'ibigirwamana. Icyo Imana yari kwiravuga yari kwivuga ngo aba bantu mudasanga ukwizera ntimwemerewe kubakana nabo. Iyo rero dusoma ijambo ntitujinjire mu mizi ngo turiserangure, turashobora guhitamwo gutahura kutariko ugasanga ivyo dukora twisunza iryo jambo mu by'ukuri ntibihwanye n'ico bibiri ivuga. Nico gituma ari vyiza ku mukristo abo umuntu yiga arondera gutahura ijambo ry'Imana ntafe gufatira ibintu hejuru gusa kuko atabifashe ngo avyinjiremwo amenye neza ico rivuga ashobora kuribeshera ugasanga ibikorwa ariko arakora ivyo ariko arahitamwo we bavyita ko ari vy'ubugororotsi ariko mu by'ukuri bitari byo. Ububasha bwo guhitamwo ni bwiza ariko bukora neza bugira ikimazi iyo duhitamwo ibihwanye n'ivyo Imana idusaba. Ivyo navyo biri mu ijambo ryayo ariko iryo jambo rikaba ryatahuwe rikaba ryasiguwe rikaba ryizwe. Iyo tubifashe uko dushaka twebwe ntitwinjire ngo tumenye ico rivuga dusanga turiko turaribeshera tugahitamwo ibitari byo, dusanga turiko turakora vya bindi byo kwinyegeza mu ijambo ry'Imana mu buryo butuma ububwe gito bwacu uguhitamwo kuba kubi kwacu kuboneka nk'uko umenga n'ugutunganye ariko mu by'ukuri atari byo. Ndashaka rero ndagutera intege ngo wirimbure kuri iki kibazo. Iyo uri kurasoma Bibiliya, iyo uriko uriga Bibiliya, mbega uzanana umutima uyuhe? Mbega uzanwa no kurondera gutahura iby'Imana ivuga kugira ngo uheze uvyisunge mu ngingo ufata, canke uburi kurarondera ibiza bishigikira ivyo wewe wipfuze? Ni giki kizi imbere hagati y'ukwigishwa no gutumbereza Bibiliya kuvyo wewe wipfuze? Aka kantu karakomeye cyane, kuko umutima tuzana mu ijambo ry'Imana ni uvamwo ivyo dutahura. Ivyo dutahura navyo nivyo bivamwo ivyo duhitamwo. Mwibuke turafise ububasha bwo guhitamwo, ariko dukwiye guhitamwo twisunga ico Imana yavuze. Ico Imana yavuze naco biradusaba ko tuciga tukaja mu idonido, ntitunyegeze ubugaba bwacu mu ijambo ry'Imana, kandi ntituribeshere ngo turifate uko twegwe twipfuza ariko bidahwanye n'ico byo rivuga. Ndashaka gutera intege ngo igihe cyose ufashe Bibiliya uzoba mufise umutima uciye bugufi ukurondera kwigishwa no gutahuzwa n'Imana. Imana kugirire neza, Imana guhezagire.